Moluma show banibingeleli igama lami ngokudawodwa waphungula aka King Langabi makusukula khona okuqalo la mntana esikhangela wenze ukulungela ukucindezela like button ne subscribe button ungakhohlwa ke ungilandele enkundleni yokuxhumana Instagram it's @king_langabi umsakazi wesikhondo khodla umsakazi uKhozi FM ubheka BK Mchunu okusenda kube ukuthi akakwazanga ukwenza uhlelo lakhe ngenxa yokugula ube sengozini yemoto izolo entambama eThekwini lo msakazi wethula uhlelo lithandwa ngabaningi usikiya ngengoma kube ukuthi uthe ithathi ijika washayisa izimoto bekade ezimile ku-K.E. Masinga ngase Abemel Court ngokomthombo othembekile obojozela iDaw TV uthela ku-BK bebonakala ke ngekho esimeni esikahle empilweni njengoba ke ebebeka njengomuntu obekade kephuzile ebengaphuzile kuthiwa ke nangendlela abade khuluma ngayo bebonakala ukuthi cha akaphilile nomsakazi uzwe walandwa ke ngabalungu omndeni khona lapha ke endaweni yesigameko lezi ndaba ezibuhlungu kakhulu wayinganza kwethu kodwa ke okujabulisayo ukuthi ke akho umuntu olimalile kuyona ke le ngozi nokuthi kumphefumulo ke ophumile kuwena kuyona ke le ngozi lena ke imoto isangalungiseka umshwalense uzoyikhokha imoto kodwa umphefumulo iwona obaleke kakhulu siDaw TV sithanda nje ukuthi sengathi laphane ke uBK angalolama ngokusheshsha akwazi ukuthi aphinde futhi abuyele emsakazweni abuya zojabulisa abantu mina ngana kwethu uzofisa ukwazi ukuthi lithini uvo lakho mayelana ke nalo lolu daba lapha ku comment section ngakhohlwa ke ucindezelweni like button ne subscribe button Longlegal Instagram, it's @king_ Langabi from you, some dagger dagger and get tea. Sing hey.